Vuleli vele kahle bazokusiza abaziyo ukuthi ihlala kanjani mase ivulekile beze bayibone ukuthi ihleli kahle kodwa ukuyivula hayi this is your chance this is your time
Yesu uDavide esethala yena wathi sekithala mina ngikhona What's he saying?